kwitaho kugwaruka n'ikintu giteza guhabwa gaciro abantu bakoze nabi batumye ubwo gwaruka rataronka ako ga pre-bourse mu mwanya wategekanyije barabi bakwiye kubakura bagashiraho abashobora gukora bitaye neza yabo banyeshuri ho kwiga kandi ngene ho kongereza uburyo bwo gufasha abana ba muri kaminuza kugira ngo bashobore kwiga bafungura ibikwiye ikibazo c'indero ni kintu gifite imice myinshi ico kibazo cyo kwabana bataronka pre-bourse kiri mu bibazo byinshi bihanze gisata c'indero kuva hasi gushika hejuru muri kaminuza nico gituma rero ivyiza nuko n'ukuri hotunganya ibiganiro byo kuzamura igisata c'indero kuva hasi gushika muri kaminuza bihuza begwa n'igisata c'indero bose abavyeyi abigisha abanyeshure abarundi bose aho bari bakumva yuko ari ikintu kibaraba kuko igihugu cacu umunsi wose urengana igisata c'indero kiguma gisinzikara bizazanira ingaruka mbi igihugu cacu hamwe umuntu ashagira ati mbega mu minsi za Uburundi buzobandanya bubaho buzoba buhagarariwe n'abandi ku gisata c'indero kigeze aho mwasa ashaka abatwara no munsi bibaze ko ejo siwazo wabahari biyumvire kazoza umuntu wese bafise amabanga ajeje mu gihugu agira ati mbega jewe nina kukuruka canke n'Imana yampamagara abantu bazonyibukira kuki nzoba nakoreye ugwaruka kazoza kugwaruka nakoziki nimba nabwize ibintu byo kurondaronda ibintu by'amazu n'ibiki abanyeshuri bagenda mu ishuri batari ivyo byose nta mahoro bizotanga mu mutima w'umuntu no mubo uwo mutegetsi azobasize.